Wengan zawe tsaka ngibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofinya khona le video igama lingumsizi aka inkosi wathi noqala ngale channel iqinisekise uqinisekise subscribe ukuthi zonke izinto engiyipostayo ngiyona ke le channel kusuka umsindo ezinkundleni zokuxhumana emva kokuthi umculi kaMasikandi igcokamela insizwa edabuka phansi emdlesheni ibiza ungizwe emchunu ngedidi wengane zawe lensizwa ke ibiyoperforma komunye womcimbi weF lapho eyadizwakala yithi ke phambili ke ngomalema phambili phansi ke ngedidi lo
I'm going to go to the hospital.